Onye na-eme mma, onye ze ka ibu eze mụ, iburu m onye ze.
Yeah.
nuwale chineke nota womo agai ma bo kwe yoso ebo bu na chineke cheta womo
Chao.
agai ma bo kwe yozo ebo bu na chineke lota wo mo
agai ma bo kwe yozo enu ale chineke cheta wo agai ma bo kwe yozo
ebo bu na chineke lota wo mo
agai ma bo kwe yozo enu ale chineke cheta wo agai ma bo kwe yozo
Ebo bu na chineke lota wo mo Iwo korobia anakogonwe asino weri were asini baruru manchai kamba gaga ya kosi gonozo Ebo bu na chineke lota wo mo
Jesus Christ.
Jesus Christ.